Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98-0, her wage of mine is way low. Pop's little girl, but he ain't too proud to say no. Now I'm singing, how the hell I'm gonna stop her? Can you tell me, am I ever gonna stop her? Now that she don't wanna be proper. So can you tell me, how the hell I'm gonna stop her? But she don't really show that she be getting high just to balance out the load. Daddy probably tell her, baby, that ain't how it goes. But she know daddy be mad, only been that daddy knows. Now I'm singing, how the hell I'm gonna stop her? Can you tell me, am I ever gonna stop her? Now that she don't wanna be proper. So can you tell me, how the hell I'm gonna stop her? Said I ain't gonna tell her nothing. Now I ain't gonna dwell on it, no. I ain't gonna tell them about the trying to stop her. No, I won't. Can everybody shout KO to this?
Ha 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 ha